hope you're having a good night.
Thank you.
Nataka kuongea shemeji kama si wewe.